Même sous le standard 2, normalement au standard 3. Nothing lele. Ngabona iBhayibheli elikhulu. Leli Bhayibheli ngasondela kulo ngathola kubhaliwe ukuthi iBhayibheli lamaNazaretha. Ngajabula kakhulu uma ngibona leli Bhayibheli. Kodwa kwathi ngisajabula kwasekuvela izwi. Lathi leli lizwi ungajabuli. Ngoba leli Bhayibheli liyobhalwa nguwe. Ngavuka ngijabulile ukuthi ngolibhala kangana kanjani iBhayibheli lingaka. Kodwa ingqondo yami yangibuswa ukuthi ngiyohamba ngihambe ngibhale iBhayibheli lamaNazaretha. Sasijwayele ukuthi sisebuhleni sihlangane sizame ukuthi silibhale leli iBhayibheli. Kodwa njengamanje sengiyabona ukuthi leli iBhayibheli engangilicabanga naleli iBhayibheli engangiye ngihlanganise intsha ebuhleni ngithi ngiyalibhala kwangayilo leli iBhayibheli engangilibona ebusuku. Iphupho-ke liye lihambe likhulume enye into kanti likhuluma enye into. Sengiyabona ukuthi njengoba leli zwi lithi ungajabuli ngoba leli iBhayibheli liyobhalwa nguwe. Lalichaza ukuthi leli iBhayibheli liyobhalela ngokuba ngishumayele. iBhayibheli okwamanje na lehlukene igaba emibili. Kukhona iTestamente elidala neTestamente elisha. iTestamente elisha alibhalekanga kahle ngoba labhalwa ngabantu ababengayithandi le nto ababeyibhala kubo. Futhi emva kwetestamenteni elisha inkolo ayibange isahamba ngendlela okwakufanele ihambe ngayo. Kodwa ngibona sengathi kuzohamba kuhambe kube neBhayibheli lesithathu noma netestamente lesithathu noma nevangeli lesithathu. Leli vangeli lesithathu kobe kuyivangeli likaShembe. Kodwa leli vangeli liyobe lihlanganisa amavangeli amabili. Lihlanganisa ivangeli likaMose, lihlanganisa ivangeli likaJesu. Kodwa leli vangeli bese lihlangana ngevangeli likaShembe ngoba ivangeli elilodwa. Angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi laba bewahlukanise lamavangeli. Kodwa ngiyaqonda ukuthi indlela yokucabanga yayingasafani. Ngenkathi uMose ebhala iTestamente elidala njengoba kuyakuthwela abhalwa uMose, angazi kodwa ngithi uMose ngoba kuqala abhalwa uMose. Akazange uMose wavele wakhuluma nje izinto ukuthi inkulunkulu kanje kanje. Kodwa iTestamente waliqala ekuqaleni. Manje na-ke ayikho into ebalulekile njengokuthi inkolo ichazeke kusukela ekuqaleni. Ngoba uma inkolo ichazeka kusukela ekuqaleni, abantu abayilandelayo bayaye bebe nesithombe sokuthi le nkolo lena ihamba kanjani. Ngakho-ke njengoba sizobhala iTestamente lesithathu noma kuyohamba kuhambe kube neTestamente lesithathu, kuyofanele abantu beqonde ukuthi leli Testamente lesithathu liyinkolo emi kanjani. Nani enikhulayo, ngoba mhlawumbe mina ngeke leli Testamente libe khona ngisekhona emhlabeni. mhlambe liyoba khona ngikhona ngazi mhlambe liyoba khona ngasekhe emhlabeni kodwa lona liyoba khona ngakho ke kuyadinga ukuthi zonke izinto ngizichaze kahle ngoba uma ngihamba emhlabeni ngingazichazanga lezi zinto angikholwa ukuthi kuyoba khona umuntu oyobuye ekwazi ukuzichaza ngoba uNkulunkulu akahambi nabantu isikhathi eside uyayihamba ehambe nabantu bese ebashiya kodwa uma esebashile mhlawumbe bese lento esebeyishintsha uNkulunkulu wayekhona ba-Israyeli wahamba nabantu kodwa wahamba wayese uyahamba emhlabeni sebuyela ezulwini abantu basebeyiqhuba inkolo ngokwabo njengoba sisho sithi emva kwaJesu yabe isiyaphela inkolo kaJehova njengamanje sihamba nengilosi kodwa angikholwa ukuthi nathi siyohlale sinengilosi njalo njalo ingilosi inesikhathi eyobakhona ngasemhlabeni mhlawumbe nathi sohamba ingasekho kasazi mhlawumbe siyohamba sihambe mhlase sihambile emhlabeni bese ingedluleli kwabanye mhlawumbe sothi mase sihambile emhlabeni idlulele kwabanye kasazi baya ngokuthi uNkulunkulu uqondeni ubaba mkhulu wayehamba nengilosi igama layo kwakuzinzile kodwa angikholwa ukuthi njengamanje na ingilosi isekhona ephakameni angeke ngiyikhulume indaba kababa kodwa nangesikhathi sikababa iy'ngilosi zaziyikhona kodwa angikholwa ukuthi zisekhona iy'ngilosi manje ephakameni ngoba ingilosi ayihlali lapha okungaqondile khona ngakho-ke kufanele ukuthi niqonde ukuthi njengamanje na sihamba nengilosi uNkulunkulu usinike ingilosi ukuthi sihambe nayo le ngilosi esiyinikiwe isinikezwe yona ukuthi iqondise ukukholwa ikhona-ke kubalulekile ukuthi yonke into esiyikhulumayo sirekhode njengoba siyirekhoda siyiqondise ngoba kohamba kuhambe bese kuthi imaleli ibhayibheli selakhiwa bese yifunakala zonke lezi zinto esiyikhulumayo ngikhulumile ngesonto elidlule ukuthi ekuqaleni izulu lalingahlali abantu basemhlabeni lalihlala abantu basezulwini kuphela izulu lalihlala ingilosi abantu basemhlabeni uma babefa babehamba angazi noma babehlala kuphi kodwa babengayezulwini uma ngikhuluma ngezulu ngikhuluma ngendawo okuhlala kuyo uNkulunkulu ngithi ke ngaphambili abantu abasemhlabeni babengahlali ezulwini uma befa imimoya yabo yayingayi ezulwini kodwa kwahamba kwaba nesikhathi lapho abantu khona babe kwathi ma sebefa basebeya ezulwini kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke lokho uNkulunkulu wabalungiselela ngoba kwangeke kuvele nje umuntu noma yimuphi umuntu esuke ezulwini kwafanele ukuthi abantu beqale lapha emhlabeni ukuthi bephile impilo ezobavumela ukuthi uma behamba emhlabeni imimoya yabo ikwazi ukuhlangana nemimoya yasezulwini bekwazi ukuthi abantu behambe beezulwini uNkulunkulu ukuze abantu bekwazi ukuthi bezulwini kwaqale kwehla yena ezulwini wezemhlabeni ngiyangithi ngaphambi kokuthi abantu baye ezulwini kwaqale uNkulunkulu kwehla yena ezwini weza emhlabeni. Ngijwayele ukuthi ngikusho lokhu ukuthi abantu bengayithathi kancane indaba kaNkulunkulu ehla entabeni yaseSinayi. Ngoba leso isigameko esingazange saba khona ngaphambili futhi engakholwa ukuthi siyobuye sibe khona. So uNkulunkulu wehla ezulwini wazohlangana nabantu. Mhla uNkulunkulu elethe inkolo yakhe kubantu wabanikeza umthetho. Omnye womthetho waze wathi uMose etshelwa uNkulunkulu ukuthi ngalolu usuku uNkulunkulu ezofika ehlangane nabantu. Abantu belinde, abantu bengayingcolisi, abantu bengahlangani, abantu besilisa nabantu besifazane ngoba babezohlangana noNkulunkulu. Kwathiwa ensukwini ezintathu engababikho umuntu osendlini yakhe ngoba babelindele uNkulunkulu. Leyo nto kwakuyinto enkulu kakhulu. Leyo nto iwumlando omkhulu kakhulu okufanele ngabe umhlaba wonke uyakhuluma ngawo. Ukuthi kwake kwenzeka kwesinye isizwe samaHebheru ngaleso sikhathi okwakuyisizwe sika-Israyeli, okwakuyizizwe eziyishumi nambili zika-Israyeli, lapho ezake zabizwa uNkulunkulu entabeni yaseSinayi wakhuluma nazo, wayenikeza umthetho wakhe ukuthi yena ukhonzwa kanjani, nokuthi uma ngabe abantu befuna ukuthi behlale uNkulunkulu bayokwenza lokhu nalokhu 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 nalokhu. Kwathi-ke uma uNkulunkulu esebafundisile ukuthi ukuze uhlale lapho kukhona khona yena kufanele ugcine lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, basebekwazi-ke abantu ukuthi abafe leyo ndlela kaNkulunkulu abayilandelile bese bekwazi ukuba bebesezulwini. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi nikwazi lokhu ukuthi isizwe sokuqala esaba sezulwini, isizwe sokuqala esahlala noNkulunkulu kwaba isizwe samaHebheru, kwaba isizwe sakwa-Israyeli, kwaba ngamadodana ka-Israyeli ayishumi nambili. Lokhu engikukhulumayo angikhulumi into engiyicabangayo, ngikhuluma into engiyaziyo, ngikhuluma into ebhaliwe. Uma ufunda incwadi yesambulo 4 verse 2 kuya ku 4 ibhalwe kanje, kwakhuluma uJohane uthi masinyane ngaba kumoya, bheka isihlalo sobukhosi sasimi ezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi efana nente lejaspi ukubukeka kwakhe, nothingo lwenkosazana luhaqe ubukhosi lufana nesimaragidu ubukeka kwabo. Nesihlalo sobukhosi sasihaqwe izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. Isihlalo sobukhosi kwakuyisihlalo sikaNkulunkulu, kodwa lesi sihlalo sobukhosi sasihaqwe zihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. Naphezu kwesihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele yegolide emakhanda awo. Amen. Lezi zihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane kwakuziyihlalo zabaprofethi bakwa-Israyeli ababeriprezenta izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Kusho ukuthi isizwe nesizwe sasirepresentwa amadoda amabili, and ikhona lezi zihlalo zobukhosi zazinga mashumi amabili nane ngoba it was 12 times 2. Kodwa uma ubheka la kuthiwa lezi zihlalo lamadoda noma lezi zikhulu zasezwini zazihleli zikake uNkulunkulu. Kodwa uma uqhubeka ufunda uzothola ukuthi nazo lezi zikhulu zazidumisa uNkulunkulu. Kodwa zihleli naye. Lokhu kuhlala na noNkulunkulu. Lokhu kufaka izingubo ezimhlophe. Lokhu kuba nomqhele wegolide. Kwaku bangwa ukuthi bathi mabe semhlabeni basebenzela uNkulunkulu. Bathe mabe sebenzela uNkulunkulu uma esebehambile emhlabeni, uNkulunkulu wayesebabeka esandleni sokudla sakhe. Uma ngabe ula emhlabeni uthunywa uNkulunkulu bese umsebenzela uNkulunkulu, uyayuthi uma usufika ezulwini bese unikezwa isihlalo sobukhosi. Ushembe nje lapho khona unesihlalo sobukhosi.
Amen.
Kuyinkosi ezulwini. Ngoba wathi uma ethunywa emhlabeni wathembeka ezulwini. Manje nake uma esesezulwini uyayifika bese hola bese bamkhulu kakhulu noma engaze obe ehlupheke, kodwa uma ngabe ulethwe la emhlabeni ezulwini wafike watshengisa ubuqhawe wasebenzela uNkulunkulu, uyawuthi uma ufika ezulwini bese unikezwa isihlalo sobukhosi bese unikezwa umqhele wegolide echaza ukuthi usunobukhosi kodwa ubukhosi obusebenzele. Bonke abaprofethi bakwa-Israyeli kusukela mhlawumbe ko-Abrahami noNowa nabo bonke abaprofethi abasebenzela uNkulunkulu ngokulokhuza ngokwethembeka noJesu Kristu noShembe mhlawumbe noMahomede, lapho bekhona imimoya yabo yabayebethi masebesezwini bese beba amakhosi bese beba zikhulu zezulu.
Amen.
Yayisho njalo ingilosi ithi zikhulu zezulu. So kodwa ngalesi sikhathi uJohane ekhuluma lento abantu ababe zikhulu zezulu kwakungo amadoda angamashumi amabili nane aye erepresenta izizwe zakwa-Israyeli ezishumi nambili. Lokho kukodwa kuchaza ukuthi asikho esinye isizwe ngaphambili esake saba sezulwini, kodwa isizwe esaba sezulwini kwaba isizwe esiriprezenta izizwe ezishumi nambili zakwa-Israyeli. Niyakuzwa lokho? Kodwa akugcinanga lapho. Umuntu owafike wacacisa yonke indaba yasezulwini kwaba nguJesu Kristu. Umuntu owafike wacacisa yonke indaba yasezulwini kwaba nguJesu Kristu. Nokuthi uma ngabe uya ezulwini ufanele ungene ngoba ugcine umthetho kaNkulunkulu owawushiya encekwini yakhe uMose. Umuntu owacacisa lokho kwaba nguJesu Kristu. Uyokuthola lokho kuMathewu 5 from verse 17 kuya ku-19. Kodwa uJesu akagcinanga ngokuthi ekhulume lokho. UJesu wakubeka engakahambi emhlabeni ukuthi kuzohamba kuhambe bonke abantu basemhlabeni bekwazi ukuya ezulwini. Kodwa akacacisanga kahle noma lokho kuyokwenzeka esekhona noma kuyokwenzeka emva kwesikhathi. Kodwa wakubeka ukuthi kuyohamba kuhambe bese bonke abantu beya ezulwini abasebenzela uNkulunkulu abahambe ngendlela kaNkulunkulu. Uma ufunda incwadi ka John 5 verse 28 kuya 29 ifundeka kanje. Ningamangali ngalokho. Ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayobulizwa izilayo. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila. Abenze obubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Uthiye uJesu kukhona isikhathi esizayo. Kodwa leso sikhathi ningakumangala lokho ukuthi kukhona isikhathi esizayo. Lapho bonke abasemathuneni bayokulizwa izwi layo. Mayethi izwi layo bayokulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu. Bese mathuneni. Bayakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu bese mathuneni. Bayoshunyayezwa bese mathuneni. Uthile uJesu bese mathuneni. Abanye bayokholwa bese mathuneni. Bayoshunyayezwa bese mathuneni. Abayokholwa noma sebese mathuneni. Bayothi mabevuka bevukele ekuphileni okuphakade okusho ukuthi bayothi bese mathuneni bekholwe bevuke emathuneni bezulwini. So that clearly tells us ukuthi abantu ekuqaleni babengavuki bezulwini. Ngoba kusho uJesu ukuthi isikhathi siyeza. Kusho ukuthi ngesikhathi sakhe kwakungenzeki lokho. Isikhathi siyeza lapho abantu abayo basezulwini kungeke kube abantu bakwa-Israel kuphela kodwa nakwezinye izizwe nakubantu bonke kuyothi laba bantu bamukela lo Nkulunkulu wakwa-Israel bayoshunyezwa noma sebefile. Ngoba njengoba bengekho nje ezulwini hayi ukuthi abakhe ezulwini ngoba babonile kodwa ngaleso sikhathi babe ngakakwazi ukuya ezulwini kodwa kukhona isikhathi lapha abayo shunyezwa khona noma sebeyimimoya uma sebeshunyezwa kukhona abayokholwa sebeyimimoya kukhona abayo fanele izulu sebe imimoya. Uthi ke uJesu bayothi labo abalemukelayo izwi likaNkulunkulu. Labo abathena bese semhlabeni bangazenza izono ezimbi kakhulu engaxoleleki ngoba kukhona umuntu ongisho esefile ongeke iphenduke ngoba udalelwe ukuthi ebe muntu. Uthi ke uJesu labo bayovuka sebevuka emathuneni beye emzini oyingcwele bevuke emathuneni beye ekuphileni ophakade kodwa hayi ukuthi bonke bayovuka beyephileni kwaphakade uthi abenze obubi bona bovukela ebulahlweni. Is it clear?
Amen.
Why am I explaining this? It's because I want you to be very clear ukuthi lento esikuyo isukaphi iyaphi ngoba uma usuyiqonda kahle ukuthi isukaphi iyaphi ukukholwa kwakho uzoqonda ngoba uzobe ukholwa into which you understand. Ngiyabuzwa lokho. Emva kwesikhathi uJesu uthi ke uJesu uma esevuka ekufeni ngoba lento wayekhuluma esaphila. Uthi ke uJesu uma esevuka ekufeni ezulwini ngifike ngaba mkhulu nganikezwa amandla onke. Ngakho ke nakho enginitshela khona manje. Owayekade engabatshelile ekuqaleni. Senizohamba nishumayele umhlaba wonke. Nibaphendula abantu. Bekholwe. bethathe lenkolo yakithi bethathe lenkolo yakwa Israel uma senibaphendulile niyobabhabhadisa egameni likayise nelendodana nelomoya engcwele
amen
so that's why I say ukuthi iBhayibheli aliphelele because lo moya oyingcwele ayikacaciswa indaba yawo ngoba kuyakhulunywa ngawe kwiTestament elisha kodwa akucacisiwe ukuthi lo moya oyingcwele okuthiwa kuyobhajadiswa egameni lawo uyisima kanjani mhla si qala leli banda babhadisa ngabuza engilosini ukuthi uma sibhabhadisa siyobhabhadisa sithini kanjani yayisithi ingilosi uyothi uma ubhabhadisa uthi sheme lo muntu uyabhajadiswa egameni likayise nelendodana nelomoya oyingcwele kodwa yathi okokuqala uyothi sheme lo muntu uyabhajadiswa egameni likayise nelendodana nelomoya oyingcwele ayizange kodwa ingilosi sichazele ukuthi kungani ukuthi ngiqale ngithi sicala sheme kodwa kuleli ibandla masi sibhabhadisa sifundisa ukuthi sithi shembe lo muntu oseyishilo esengumshilo igama lakhe uyabhajadiswa egameni likayise nelendodana nelomoya oyingcwele so intshumayelo noma imfundiso kaNkulunkulu ngoyise ikhona eTestamenteni elidala imfundiso yasezilwini eyafundiswa indodana ikhona eTestamenteni elisha kodwa imfundiso efundisa ngomoya oyingcwele ayicacile and it is our duty ukuthi siyicacise
amen
uJesu ke wayesefika esebuya esevuka ekufeni esebatshela abafundi bakhe ukuthi no lenkolo engasasiyifundisa ayisezukugcina kwaIsrayeli isizohamba umhlaba wonke kwathi uma ngabe abapostoli nempela beyenza lento uJesu batshele yona kodwa bahlangana nenye into ngoba in the process kwaqhamuka amakholwa ayaziwa ngokuthi amaGentiles lamakholwa azwa ukuthi amaGentiles base kuba yiwona ayuzepha inkolo mase beyuze iphile lenkolo bayithatha bayenze yabo base lenkolo yakwaIsrael beyilahla base bakha inkolo yabo bathe mase bayakhile inkolo yabo kwase kuthi labo abathi no akuseyona inkolo lena esayitshelwa uJesu akuseyona inkolo lena esayitshelwa uMose kwase ushawa imithetho sebebulawa uma sebebulewe bafela eqhaweni basezwile uma ufunda kwisambulo 7 Isambulo 7 sikhuluma kusukela kuverse 1 ngesizwe sakwa Israel sise sibala ukuthi indlu kaRubeni indlu kabani kwakune inkulungwane ingaka indlu kabani inkulungwane ingaka kodwa kusukela kuverse 9 uthi uJohani emva kwalokho ngabona bekake isicubu esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe uyayizwa lelo gama ekuqaleni kwakuyisizwe sakwa Israel
kodwa manje na lesi sizwe owayesesibona manje uJohane kwisambulo sase sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundo sembethe izingubo ezinde ezimhlophe lendaba yezingubo ezinde ezimhlophe niyayibona ukuthi ilokhu iqhamuka ezulwini ilokhu iqhamuka ezulwini ilokhu iqhamuka ezulwini neyingilosi ezabonakala ezatholakala ngenkathi uJesu kuthiwa utholakale ngasekho ethuneni zazifake izingubo ezinde ezimhlophe nalama nalezikhulu ezazigaphe uNkulunkulu zazifake izingubo ezinde ezimhlophe nalaba ababephuma ezizweni ezahlukene batholakala befake izingubo ezinde ezimhlophe and therefore lokhu ukuthi nifake izingubo ezinde ezimhlophe nifake ingubo yasezulwini njengoba ngiyengihlale ngichaza ngithi nengilosi ye esihlala nayo sonke isikhathi ihlale ifake inantsuka imbe yemboze nenantsuko bese ifaka ingubo ende emhlophe ezulwini ufakwa izingubo ezinde ezimhlophe and you cannot change that uyaqhubeka ke uJohane uthi elinye lamalungu laseliphendula lathi kimi laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani bavelaphi ngase ngithi kulo nkosi yami nguwe owaziyo kwakwenziwa yini ukuthi lesi sikhulu sasezulwini sibuze kuJohane ukuthi pho manje na laba abembethe izingubo ezimhlophe bavelaphi kwakungenxa yokuthi njengoba sekushilo kwangayibo abantu abayingxenye yesizwe sakwa-Israyeli kodwa yayise ingilosi noma isimchazela ithi laselithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu ngalokho-ke bahlezi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe amen lezi zizwe lezi ezaseyibona uJohane wayesebona lezi zizwe eziphendulwe ngabapostoli zaba ngamakholwa kodwa zasezibulawa zibulayelwa ukuthi zigcina umthetho kaNkulunkulu ngoba kwaba abantu abaningi kakhulu abafayo bebulawa bebulayelwa inkolo kodwa lezi zizwe owayeyibona ulokhu uJohane kwakungahlanganisa nathi ngoba wayebona into eyayisazokwenzeka ukuthi uthi-ke ngibone ngabona sengibona nezizwe eziningi nezizwe lezi zembethe izingubo ezimhlophe uthi ingilosi liyayise iyamtshela ukuthi njengoba babona njena ngabantu abaphuma ekuhlupheleni okukhulu ngabantu abaphuma ekuhlupheleni okukhulu kodwa uNkulunkulu bayamkhonza imini nobusuku bemkhonza ethempelini lakhe akusiyona into ejwayelekile ukuthi uma ngabe ubula emhlabeni ubusa ungathi uma ufika ezulwini bese ufike nakhona ubusa ukukholwa kukwedlulisa ey'nkingeni ey'ningi ukukholwa kukwedlulisa ekuhluphekeni okukhulu ukukholwa kukwedlulisa ey'lingweni ey'nkulu but at the end unqobe yikho-ke ithi ingilosi laba obabonayo sebefake iy'ngubo ezimhlophe bavela ekuhluphekeni okukhulu ngake ngathi umkhokheli ekhuluma ngendaba yasemanzini uthi kwakunendawo okwakuqhamuke khona abantu abafake iy'ngubo ezimhlophe kodwa bethi mabe nyathela lendawo mabe phuma ngaleyana lezingubo zabo zabo zitholakale seyingcolile. Kodwa abanye beqhamuke befaka ingubo ezimhlophe kodwa eyingcolile. Kodwa kuthi mabe fika kule ndawo kuba sengathi khona into ebathintayo bese bethi mabe ngaleyana lezingubo eyingcolile zitholakale sezimhlophe. Uthi ke yayise iyamchazela ingilosi ukuthi laba obabona beqhamuka befake ingubo ezimhlophe kodwa bethi ma befika lapha bese ziyaphenduka zema zingubo ezingcolile ilama Nazaretha athi ma esemhlabeni ezenze abantu abakholiwe kanti banemkhuba emningi engahambelani uNkulunkulu. Maningi amaNazaretha mhlawumbe nalapha abakhona endaweni kodwa baningi abantu abangamaNazaretha ngezingubo kodwa abathi ma befika ezulwini bengabayiwa amaNazaretha. Baningi abantu ababa amaNazaretha anganakekile njengathi njengoba sinakekile kodwa othi ma usufika ezulwini ngendlela okholwe ngayo noma ubunganakekile uthuka kwenziwa yonke into ingubo yakho bese iba mhlophe ngoba lamachashaza lokungcola zinhlamba ubuthukwa ngazo uthukelwa ukukholwa. So ngenkathi abantu bekuthuka lezi nhlamba lezi ziphenduka zibe ukungcola. So ngenkathi ufika uqhamuka ungcolile ngoba ungcoliswe zinhlamba zabantu ungcoliswe yonke into abantu abayisho ngawe kodwa uma usufika laphana ezulwini bese kusho ukuthi lezi ingubo zakho zimhlophe bese uthi mawuthinteka laphana bese uthi mawuphuma ngalena utholakale ingubo zakho sezimhlophe kodwa abanye beqhamuke beneyingubo ezimhlophe ngoba they were claiming ukuthi bakholiwe kodwa kuthi mase befika laphana lezi ngubo mase bengalena bese yiphenduka ziba zingubo eyingcolile bese beya ekulahlweni. That's what I was saying last time ngithi wathi ubaba ilanga ayikho into ebuhlungu njengokuthi uhlale phakathi kwamaNazaretha kodwa uthi ma usufika ezulwini kuthiwa wena awufanele ukuthi uhlale phakathi. Manje nake sethi watch. Oh. Manje nake ngikhuluma nge-stage sokuqala. I-stage sika Jesu. Okusebenzisweni ngikhulume nge-stage endini. Ngikhulume nge-stage sevangeli lifika ngoMose. Nase ngikhuluma nge-stage sevangeli selichazwa kabanzi uJesu. Kodwa uJesu uthi isikhathi siyeza lapho abasemathuneni beyovuka emathuneni abenze ukulunga beye ezulwini kodwa abenze okubi baye ekulahlweni kodwa bonke bevuka phi emathuneni ngoba emathuneni lapho abebehlala khona. Manje ke umuntu wasezulwini ofike wavusa abantu emathuneni ngushele. UJesu wethembisile. Kodwa uNkulunkulu uthe mase kufika uShembe, uShembe wayesefika esevusa abantu emathuneni. Lokho engikukhulumayo angikhulumi into mhlawumbe ongayichaza ukuthi it is an interpretation. No. I'm just repeating the words of the very person umprophet Isaiah. Uthi umprofethi Isaiah Shembe kwenye intshumayelo yakhe. Batabami, ukufika kwethu kulo mhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba nemimoya yalo yawoyiso eyayimpunta eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Do you follow what your prophet Elisha was saying? Bata bami, ukufika kwethu kulomhlaba sivela ezulwini. Kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba nemimoya yoyihlo entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Umprofeti uthi engakafiki kulomhlaba nobantu bakwaZulu babengekho ezulwini. Ushembe engakafiki kulomhlaba nabantu bakwaZulu babengekho ezulwini. Vele akaze kube khona imfundiso kwaZulu ukuthi umuntu uma efa uya ezulwini. Imfundiso esasinayo engakafiki uShembe engakayilethi inkolo yokuNazaretha ukuthi umuntu uma efa uya kwabaphansi. Kwabaphansi ke kusethuneni. Imfundiso yakwaZulu yayithi umuntu uya kwabaphansi emva konyaka ebuyiswe kwabaphansi ezongeniswa ekhaya. Imfundiso yakwaZulu yayithi umuntu uma esebuya uhlala emsamu, ehlale esibayeni, ehlale ehlahleni. Noma ngabe sekuzokhulunywa naye kuyokhulunywa emsamu, noma kukhulunywe esibayeni, noma kuyokhulunywa emathuneni. Mina mangayi kwaZulu umuntu ukukhulunywa naye emsamu, kwaZulu kukhulunywe nomuntu esibayeni, kwaZulu kukhulunywe nomuntu emathuneni, ngoba kwaziwa ukuthi ilapho ohlala khona. Hale zulwini. Uthi-ke uShembe, thina ngenkathi sithunywa ezulwini sasizofeza lokhu okwakhulunywa nguJesu. Sasizokhipha oyihlo mkhulu obaba benu. Sasizolanda imimoya yoyihlo mkhulu yobaba benu. Sizoyilanda emathuneni ngoba yayihlala ezidunjini zayo, yayihlala emathanjeni ayo njengemimoya yezinyonga. Le mimoya yayo yihle yayintanta noma intunta kuyo yonke indawo. Ihlala noma yiphi indawo. And that is true. Nathi nje sakhula imimoya yabantu intunta, anikwazi nalo. Singakhula imimoya yabantu intunta kuney'poki yonke indawo. Uma kwakhwelela nje kwavela eqhamuke iy'poki nje. Isipoki nje kwakuyinto eyaziwayo nje. Ngoba na wayethi umuntu engcwati amandla entambami yambona usiyaboka. Akakho umuntu omdala ongakutshela ukuthi akakaze esibone isipoki. Nathi sasibona badovubane bamxoxekile abe yinkulu kanye nenkinyeko. Sasikhonipho. Kodwa sekhonipho ke manje. And no one ever asked ukuthi what happened? And if boke zaphela mhla abantu bevuswa emathuneni. Njoba wathi uJesu bayovuswa emathuneni. Uyaqhubeka ke umprofeti uthi sesifikile thina boShembe. Oyise bavuka emathuneni bahlabelela bethi kade sivalelwe deda singene simkhonze uJehova namhla avuliwe amasango. Kwakuhlabelela abantu, kwakuhlabelela abantu asebafa, kwakuhlabelela abantu abasemathuneni bejabula ukuthi bayakhishwa emathuneni. Kwahlabelela amadoda kwaZulu athi athi nivulwe ngubani lesango. kubani ovule isango lokuthi nathi singahlali emathuneni, nathi singahlali emsamo, nathi singahlali elokuzeni emqubeni noma ezibayeni. Ajabula amakhehla kwaZulu, ajabula. Why? Because kwase kuthiwa akaphume emathuneni eyezulwini. And they were happy. And they sang. Hosanna mazulu. Bethi abantu ababuya ezulwini bemsamo. Ufikelwa zinyembezi. Uma uzwa abantu bethi ababuya abantu ezulwini lapha uShembe owabakhipha emathunini wabasabona bethi abaye ezibayeni. Kanjani? Ngoba abantu basuswa emathunini. Abantu basuswa ezibayeni. Abantu basuswa emsamo. Abantu basuswa ukuba behambe bentunda basiwe ezulwini. Laba manje sesibalanda, sibalanda aphi uma sesiba semsamo? Balanda aphi masibalanda? Oh, nasibele simama. Thina, we need to be very proud of us. Because umprofeti wayicacisa le nto. Wayicacisa ukuthi njengoba sithunywe ezulwini njena sizolanda abantu emathuneni. Njengoba silokhuza sivela ezulwini njena, akasekho umuntu oyolandwa kwabaphansi. Ayisekho into yokuthi umuntu uyolandwa ngoba abantu sebesezulwini. Amakhehla kwaZulu ayesenemimoya ahlabelela athi livulwe ngubani lemisango. Asina ngoba thina sisizwe sesibili ezizweni zonke zomhlaba esibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu.
Amen.
Ihlobo esanamhla sithi nathi sesingabantwana bophezu konke.
Amen.
Isizwe sakwaZulu saba isizwe sesibili sabantwana bophezu konke. Isizwe sakwaZulu saba isizwe sesibili sikaJehova. ngani na ngoba awukwazi ukuba ube umntwana kaNkulunkulu ungawugcini umthetho kaNkulunkulu. Awukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu ungamkhonzi uNkulunkulu. Usho njalo baba mkhulu. Kumthanda zokulala, kumthanda zokuvuka. Uthi uNkulunkulu onamandla wonke. Yise wabo bonke abamkhonzayo. Niyamuzwa ushembe uthini? uNkulunkulu onamandla wonke. Yise wabo bonke abamkhonzayo. Because uNkulunkulu uyise wabantu abamkhonzayo. uNkulunkulu uyise wabantu mayethu uNkulunkulu ngigcinele isabatha lami beligcina. Uma ethi uNkulunkulu ngiyakuthanda nesihluthu sami sakho ungasigundi isihluthu sakho. Uma ethi uNkulunkulu ungakwenzi lokhu ungakwenzi. Lokhu ngiyakwenyanya ubuye uNkulunkulu yakwenyanya lokho. uNkulunkulu yakwenyanya. Okuthanda uNkulunkulu ukwenze uNkulunkulu yakuthanda lokho. Ngenkathi ke unjalo uthi ke uShembe umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba uyise wabo bonke abantu abamkhonzayo. Uyise wabo bonke abantu. Isihlabelelo 159 siyisihlabelelo esichaza yonke into maqondana nokusuka kwabantu emathuneni beya ezulwini. Uthi uShembe, namhlanje nalizwakele lelo lizwi laphakade, amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ukwenama komsindisi uzwakele. Ma ethu uShembe, namhlanje nalizwakele lelo lizwi laphakade, amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo. Lokho kuchaza ukuthi ngaphambi kwalokho amathuna abangcwele ayingajabule ayehleli abantu babehleli emathuneni. Kodwa namhlanje na njengoba sesifikile thina boShembe uJehova ujabule ngoba manje na abantu amathuna abantu asezokwazi ukuthi kube nabantu basemhlabeni asebafa besuke emathuneni abo okufanele beye ezulwini. Uthile uShembe amasango alowo muzi avulelwa abangcwele zahlabelela ngenjabulo izisekelo zalowo muzi halalisani webathengwa ngokungena. Nazi izithunywa zabangcwele sabelani niyabizwa nina abalele kulomhlaba izwi lakhe ohleli phakade halalisani izinhlamafa ngokungena kwabangcwele. Wayekhulumshaye. Kuthi ke wajabula uSimakade ngokuvula kwamathuna. You follow what Shembe says? Wajabula uNkulunkulu ngokuvula kwamathuna. Lezwakala icilongo lokuvula amasango. Jabulani webathenga ngokungena kulomuzi. Uthi ke uShembe egcineni, siyakubonga weNkosi yethu. Thixo wasekuphakameni. Bongani wemabandla awahleli kweliphezulu. Bongani izingilosi enihleli noNkulunkulu. Ngoba njengamanje nazo izixuku zasemhlabeni nazo seziyongena kweliphezulu.
Amen.
Do you follow the maker? Do you follow the maker? Namhlanje na
Namaste.
at my head. Namsha.
umfoka manje.
Amen.
Lapho okwakuhamba khona umfoka Nhliziyo. Lesi sihlabelelo ubaba mkhulu wasihlabelela wavele waqhamuka nje wahlabelela ethempelini eShumayela njengoba ngishumayela. Wathi eShumayela wasezwakala sehlabelela sehlabelela. Sathi siyobhalwa phansi wayesehlabalelile. Wahlabelela njena enkonzweni nje. Saqhamuka emoyeni, sahlatshelelwa, wahlabelela, wahlabelela njengoba nesizwe sihlabelela.
Amen.
Oh, sasihamba nomntu esimangaliso. Abodi Nazareth, kodwa bazobaba nomntu esimangaliso. And it is our duty, whether people like it or not, that ubuNazaretha sibuvuse. Lapho umprofethi ekhona ejabule.
Amen.
Ukuthi le nto uNkulunkulu wangithuma yona, kanti abantwana bami basale bayimele. Kanti abantwana bami basala bayivusa. Inkosi buselokhu enikuzwile.
Amen.
Inkosi buselokhu.
Amen.